Kawuono weche mwadwarango achiel kachiel gin weche madhi nyime gwengwa ma pacho kaendi. Kabende odiochieng' ma kawuono wantiere kod MCA, Member of County Assembly ma North Ugenya, mano ero Siaya County. Obro nyisou nyinge kaeto obro mosou achiel kachiel, obro rango weche mabende omiyo pek kaka MCA ma kuno, kaka odwano los gi toge mago mabende noyudo kadhi nyime mabende pok otieki kata osetieki nyaka sanire. Rwaki e studio.
Erokamano je.
Mosou gando.
Ene johera mar Radio
Lolwe TV.
Lolwe TV.
Yes.
An nyinga ilongo ni Frederick Ochieng' Opanga. An MCA ma North Ugenya. Kendo e Siaya County an e jakom mar Implementation Committee.
Erokamano nya Fred, arwaki e studio kendo agoni erokamano kuom biro achiel kachiel mondo ichop kaindi. Fred, kapok wadhi nyime mathoth, adwa ni mondo mi apenji ni to Siaya County osebedo kod weche mag ng'ikruok koni kod kocha kaluwore kod yiero mar CECs. Mago eko gin jodito mag county. Nitiere okang' mokwongo mane okelnu gi assembly, ne owitogi oko kuwacho ni ne ok udwargi. Okang'eyo ni gima ne rach ni en ang'o. Wang'eyo bende ni juma nieri ne uchako uvet moko. Nyiswa ni to process nieri nobedo kod ng'ikruok nang'o to sani usechopo kanye.
Erokamano Jeff, do okawuo kaka achiel kuom committee members,
yes,
lakini awuoyo kaka achiel kuom MCA,
yeah,
Masiaya. The committee notimo tij gi nyoro mar vetting the list mar ji ang'wen manyocho dwoki. Mbele kanyo ne nitie issues ma kolingana gi standing orders mama ikuwa gi chike mane okolu kaka ne dware.
Yeah.
Taparo na ne wa communicate back ne the governor, to governor nyocho kelo nwa nyinge mar jiang auchiel. E jia auchiel go jiang wen no tim nige interview nyoro. Taparo nu with time ma in the course of this week ama next week the committee bo mi wa report alafu wabongio the report alafu through the report ya kawa ibo bido kawa nyalo neno tich motire through the vetting manager ogo timo. But gima daer wacho nejo era ma Siaya,
yes,
okwase bido go ngwikrok kata go chochni ma kaka ji paro no. En mana uluo chike. Kech ka ungiyo nyoro e gazette mar Standard.
Yeah.
Ne ntie 40 governors mane okoluo chik. To kudwa her nuambe waendelea kito jowa situation ma iluo no kwa yudo chik kaka dware. Momi one wadwaro ni tich mora mora muatimo njo Siaya mondo onen konyo gi to maduong' nu aluo chika koketi.
Manyiso ni jogi eki e okang' mokwongo mano ter nying gi ne ok dwa ni opuodhgi mana kaluwore kod chike.
Ne ntie jogo mano kete different portfolios but ne giongo glony e portfolios mano kete gigo. Emomiyo aparon kuom mamoko kuom gino konyalo di through.
Erokamano nya. Fred, ang'eni ni intire kod chenro maduong' ahinya ne jo North Ugenya. Mano ero kane pok kidonjo kata ndalo mane idhi nyime kod sero mbulu na neno ka iwacho weche mathoth ahinya mane dwane mondo mi itim ne oganda. Inyalo wacho ni sani iri ero ne ibedo kod hawi idonje kom mane dwaro. Gik mane dwaro ni mondo mi imi pek ne jo North Ugenya gin kaka mage? To ang'o gini misetimo nyaka sani iri mwawuyo?
Jeff, ing'eyo na maduong' an awuoyo kaka ng'ano mokony gweng'. An asomo through kony mar jogweng'. To gimaduong' mane miyo be abiro achung' kaka jatich mar jo North Ugenya.
Yeah.
Mondo mi iyud duol moro maber minyalo konyo go oganda. Kato bedo ni nyalo bedo go avenues mang'eny. Lakini naneno the best stage ama platform mananyalo tiyo go ne bedo kaka MCA ma marge. Tadier makende achiel kuom weche madongo mana miyo pek mane be miyo abiro chung ne weche somo. Kato bedo ni somo ko bedo devolved.
Yeah.
Lakini kawang'iyo kaka weche chalo.
Yeah.
The first person ma jo wadhiga either en ngano machiegni kode ma nyalo konye e weche somo to ngat machiegni gi oganda wa ma japiny en MCA emomiyo na wacho na adwa chako mondo mi abed jaote mar jogi e weche somo mondo mi wanen in each and every village nyathi ka nyathi oyudo somo e okang makare kaka owinjore to kaka dware nikech yudo ni seche moko jonyuolwa nuango wa tin to yudo nyithiwa okalo e okang maber to kaka gidhi e somo margi mbele bedo matek koro mano e achiel kuom gigo manomiyo achung mar ariyo en e village mawuokie ama e ward mawuokie okwan go osiptal ma tiyo otieno godiechieng' ma kata kapo nono ni ng'ato tuo ogoyo tiyudo no ng'ama miyo ni osiptal mwanyalo lawo ama ng'ama tuo ni osiptal mwanyalo lawo it's either en Busia ama Siaya ama wadhi Bumala e Siama Mrumba tiyudo no kuonde gi their distance mok wanyal chope kitambi chop kuro it's either ng'ano tho so nabet piny mawacho ni kaka MCA madwaro tich gima duong' de bed morna ni within the 5 years jowa oyudo osiptal matiyo 24 hours to chenro no nie mpango mamara kech kata kane watimo supplementary mamarwa naketo around 1.5 million mar equipping the hospitals mamane na achiel kuom ng'iyo the dispensary wa mwan go to wabotemo wang'i ni ka wanyalo yudo bed capacity maber within the dispensary mamagwa mwan go mondo mi amigi other beds waket beds alafu with time ka waendelea wabong'iyo okang ma osiptal ni ochope mondo mi wane ka wanyalo upgrade e level
mago osiptende mantiere na Ofugenya
mano wilo first wabong'iyo dispensary achiel mondo mi okony jo North Ugenya ooperate otieno godiechieng' that is 24 hours to dispensaries mamekwa mwantie chenro be ntie maber nikech kanyo cha donjo Jeff ne ntie sublocation achiel mano miluongo ni Nyamsenda jogi osebedo ka lao chieth either Jera ama Sega nikech giongo dispensary to now abet pin through officer mawamiyo gi 3.8 million mar gero the dispensary milongo Nyamsenda dispensary mamano en e chenro ma wachako makata paron contractor no se mitich makoro warito mana gichako endelea gitijno mondo mi otieke my 3.8 ni en mar tieko structure kech nyocha donjo ka yudo kose chake
en gima nido kose chake
na yudo kose chake to nyocho stall matin koro kana donjo ta the first priority because health is key na chako kode mondo mi anene jowa oyudo chieth makare to kama owinjore to kama kare.
Ero kama na Nyafred.
Mara dek be an gumpangilio mar pi. Ngeyo nwe Luo Nyanza kae ama igwenge wagi jo waumbo e aoche matinde be yudo nu because of pur mangenya ama soil erosion yudo nu tinde onge pi ma ler ma jo wanyalo modho. To mae to en program manachako kata kapoko yera. Nachako kunyo boreholes with my own resources makata sani samwa wuoye e gwenge ma Mukwiro Mukwiro A nyocha se kunyo borehole ma borehole no wasetieke masegere mose umuye mabe arito mana dhi yawe in the course of next week kawa chako kanya
koro sani ise dhi nyime kod kunyo boreholes mabende oganda nyalo yudo pie gwenge gweko mag North Ugenya to mae wacho ni chenro mane chako kata kane pok oyiere kaka MCA
mae ne chenro mane chako kata kane pok oyiera to natimo kamae nikech lit maneno dena kanyalo dhi omo pie aora to bedo matek mondo mi gine kaka ginyalo chope miechgi but kwa kunyo borehole ni program na ama chenro na mar timo watch pini ya nia kawa se kunyo borehole nikech mae nyocha time with my own funds wabo bet piny gi community twa winjre kaka wanyalo nyiewo pump mar bo mar pigni kawa se nyiewo pump twa nyiewo gitange twa raise pigni to pigni waneno kaka wanyalo kete e villages ma alwora kanyo so that mier molworo kuma pigno kunye nyalo yudo kaka nyalo access pigni through the taps not necessarily mono migidhi gi yuae through the well.
Tinyalo wacho nang'o opanga nikech onyoki wacho ni e gwenge ma iwuoke ma North Kenya iwacho ni chenro gweko mag thieth ok osebedo maber kendo iwacho ni jotuo samoro inyalo yudo ni kidwa ni mondo mi otergi mondo mi othiedhgi to moloyo kata joma mine mapek samoro kuma gidhi e bor minyalo mana chop kodgi ka bende koro gin joma ok nyal kony kendo. Ang'o mane kelo maendi nikech telo ni to ne ochakore telo mar devolved season ne ochakore higni abich ne wan godo mokalo. Magi ang'o momiyo ne ok oketi e pek e sirkal mokalo?
Erokamano Jeff, ing'eyo na jatelo ka jatelo nigi mpangilio mamare. Aparo na ei North Kenya wasebedo gi MCAs adek. MCA mano yier mokwongo ne Nyasaye okao. Mar ariyo ne en Shaban ma Ero na kao kare. Wonyo embe ne en gi mpangilio mamare mane ochakogo. Ma no konyal aparo ne no time within the periods mane ntie lakini ing'eyo an kana donjo katemo ng'iyo gima ne jogo timo ng'ato ne en gi priority mare
yes.
An priority mara mamiyo en health and education gi water and also katach mana achiel kuom gigo be mana chiko jo North Kenya en weche pur lakini ng'eyo weche pur gin gigo makonyo oganda e weche rito kelo chiemo to bedo be makonyo oganda e weche mopogre opogre ma gineno ka ginyalo bedo mawatieko yore mege kech. Mpangilio mamara en kana campaign na chiko ji nabo nyiewo tingni mag konyo gi pur. Mano ne en mpangilio mane an go makare nikech na an gi geno ni kawachopo wuodhwa makanane ne weche dhi bedo e yo kaka na keto chenro no. To wuodhwa makanan pod wantie kata obedo ni achiel ariyo timre pod wan e wuodhwa no karachiel gi baba.
Erokamano ahinya Fred, wabro kawo yuo matin nyisani mondo wakaw yuo kaeto wabro duogo e chenro mar ariyo ka bende wabro dhi nyime achiel kachiel kod rango ni weche gweko mag pur to pek mane miketie. Kaeto weche mag somo kuyo chonde nitiere weche madwa ni mondo wachak waduogi ka penji achiel ariyo adek maendi en chenro mar kuku mar wach. Mainti ya Jara Malulwe TV, maindi ya nchino mara kuku mara wachi kwa ranje falombaka. Antia rekore ja MCA, Manu Eroma North Kenya, Manu Fredo Panga, mabende wanagune studio kaindi ya chiala kachialu. Wate morango, gik mabende osete mwane Uganda, mabende na osero kumge mburu, mabende oreko umithulo machalo kamana. Chaka ruwa ki studio Fred.
Ero kamana.
Fred kawa duwego yethulo marario kaindi, to wadwa ni mwando mwadogi wach marusumo kuja chande. Ninyisa ni wach marusumo niri enigi maisemi opeka hinya. Kara kama ni wacho ni katobido ni okene sekta masane tayo kwa sirikane magwenge mana preschool machalo ECD gene. Inyalo nyiswa matene ni to e sekta niri mar somo en kony mane misichiwo ne oganda mago.
Ero kamana Jeff. Ing'eyo na sani ng'eny jowa gin ji madhi e form 1 mane pek ma wan go. To kaka county government ne wabet piny through the committee mar education ma wamiyo education bursary million 75. So each and every ward receive around 2.5 million. To ne wabet piny kendo wang'iyo no kech sani nitie gi circular mane national government ogolo through the education. You don't nitie day schools iwacho ni ok gichul gimoro amora. To through the schools nitie pesa moro ma jogi chulo miluongo ni feeding program. Jo waseche moko kata yudo 3,000 no nyalo bedo problem. Koro through my office ne wabet piny manyiso gi na jite maye North Kenya o apply for bursary wadhi miyo joma ng'ata ng'ata mo without any discrimination ni ja day school ame ja boda. Then joma nitie national school ne wawacho ni wabomiyo gi 20,000. Joma nitie county school wabo miyo gi 10,000 and then joma nie day school wanyalo miyo gi 5,000 kawavari. Kech main mana e budget mane watimo mar supplementary. But kawabo loso budget mamarwa mabiro June mano in the course of second term.
Yes.
Wanyalo raise the figure malo matin kechoko bobedo 2.5 koro.
Mm.
Wabobedo figure moro maber.
Mm-hmm.
Mondo miwanene nyithiwa mang'eny odhi e school.
Mm-hmm.
To be gima daher ngiso
jonyuol. Through your office.
Through my office.
Mm-hmm.
To be gima daher ngiso jonyuol.
Yeah.
Seche moko basari ni jite ok nyayode.
Mm-hmm.
Katobedo no nyathini ok oyudo. Kikibed guluoro.
Mm.
Bia bia ira kaka jatelo mane uyero.
Yeah.
Wangade rieko. Matin mantie wanyalo neno kaka wanyalo riwo.
Mm.
Mondo miwane nyithi wagiodhi e school.
Mm.
Kech not necessary lino basaricha.
Mm.
Ngato koko yude to koroman is the end of the life.
Mm.
Ana uon kaka jatelo be anyalo mulra matin mayudo.
Mm.
Wanen wariwo nyithi wagiodhi e school.
Ero kama nanya Fred. So Fred nyisane waseno ka nitire counties mpogoro pogrema samoro. You are work beti ye koni kodkoche kinde MCS kod governance. Masiato sani poka winjo kanitire mokuongo chande kane ticha kore siya kane weche mag tunyo rwebet koni kod kocha. Nisa neto sani relationship maru kaka MCS kod governance. Kachiel kod CCs. Chalo na dinkech magi ikiduto kuketi kanyakla tema kelo dongruok mar siya county as a whole.
Mm, gima daher nyiso josia ya duto te.
Yeah.
MCS ama county assemblies ge executive watiyo karachiel.
Mm.
Onge gimora mora ma opogowa kech maduong en no yero waka josiaya te mondo mi wati.
Mm.
To mano e gimaduong mo watimo.
Mm-hmm.
Ma kaparo nitie ngat mawuotho oko mawacho nitie ywarok.
Yeah.
E siaya to mano mana propaganda.
Mm.
One ge executive onge gimoma rach mantie.
Mm-hmm.
Our main purpose en wa serve josiaya te. Mm. In terms of development.
Mm.
Yeah.
Tunyalo wacho nangu eti jumara MCS mar oversight role ni. Remind ima nisoni unemune gobeni urangwa ni to executive. Tumolo yo governor maru uti yonade. Togine weche mage momi opek mar konyo ganda. Samoro betuga ki wacho ni samoro MCS moko ide tego dogi bor. Kuro kuwachi okutal gimaraj e county.
Mm, kaka assembly mama wa masiaya.
Mm.
Kaparna kako wasi operate.
Yes.
Dok kaka chik be wacho.
Mm.
Our main role en ngiyo the executive kaka gitiyo.
Yes.
To adier kaki wacho.
Mm.
Okinyal ngiyo nga mose miigi moro.
Mm.
Miyo I compromise tiji.
Yeah. Yeah.
To one kaka adier one tie kako watiyo siaya.
Mm.
Our main purpose en savo jopiny.
Mm.
To jopiny motero wakacha. O gitero wa mondo miwadhuwa ngire.
Mm.
Gitero wa mondo miwadhuwa offer service. To service and service work through the executive to one watimo that oversight. Wangi yono, obedo nadi, amo kedil nadi.
Mm.
Eh, koro, our main role wemo di play.
Mm.
Eh.
Nyalo wacho dangwe weche mag omenda kakitiyo godo mag jopiny nikech weche mag mibadhi tu nitire koni kod kocha. Kigolo report kinde ka kinde tinyo ni county makama county makama county makama. Weche mag mibadhi nyalo wacho nango kaka koro ngama bende inachiel kum jotelo mantire siya county.
Mm, e weche mibadhi gima daer wacho.
Mm.
Through the assembly.
Yes.
Kantie issues ma wach nitie ngato ma mibadhi olworo.
Mm.
To report ochoponwa e assembly.
Mm.
Nitie offices mag sirkal ma luwo chikegi.
Mm.
To ambe watimo gimiluongo na wanyalo ngiso the person involved.
Mm.
Mondo mi obed oko.
Yeah.
Ama obed thenge mondo mi olu chik.
Mm.
Ko yudin no ketho chik.
Mm.
Ama no koso e gik mane otimo mane ama in any procurement.
Yes.
Kech kanye mamibadi mangeni work ga.
Mm-hmm. To, procurement kai. Mm.
To mondo mi obedi thenge mondo mi onene. Chiko lu. Ko yudin no ler to duga duga tije. But ko yudin no ketho ti chiki kaone.
Mm. Mano e gima koro urango saniri.
Yes.
Inyalo wacho nango kaka tich mabende chako manyena. Tich marbedo MCA niri. Inyalo wacho ni North Kenya under your leadership. Inene kama chalo na in the next 5 years mabende the beti office.
Mm, the next 5 years madi beti office.
Mm.
Adwanen dubed morna.
Mm.
North Kenya obedo kaka ranyisi the other wards.
Mm.
Kech nye Jeff. Being a young man,
mm-hmm.
adaer mondo mi abed ranyisi.
Yes.
Ne joma apiny.
Mm.
Ne joma otegno na to be jodongo mantie.
Mm.
To mae duto en gima policy mamara en an open door policy.
Mm-hmm.
Mar winjo paro mar ngata ngata mae en within ward na.
Mm.
Kechoko ngiso nko yera MCA ongiso na ngeyo gimora mora.
Mm-hmm.
Ngata ngata man within North Kenya, idea mamare cha we buy to watiyo karachia.
Mm-hmm.
Yeah.
Kurini kwa dire duto ni in the next 5 years. Samoro, ngima marjo na opu genya, buro lokore mabere.
And gadire ni within the next 5 years,
mm.
ngima mar jo North Kenya bilokre okang' mabor ahinya kopogre kaka entie sani. Kodoko ka somo, kodoko ka pur, kodoko ka pi, kodoko ka benderni mag county mochung'ie. To ma kero chung'ie ama mochung'ie gi national government through the MP wabo tiyo karachiel mondo mi wanen mago be otime yo makare.
To kaka jal mabende oyier kapod in ng'ama rawera, idonje weche gi kimag siasa samoro iwacho ni in rawera ahinya, samoro jomadongo nyisoga jomatindo ni sani pok ochopo, ito ero koro sani ero ne ochopo ka in rawera, inyalo wacho nang'o? Nikech leadership kaindi iwacho ni samoro bende iwacho ni ka ng'ato en jaduong' ahinya tiwacho ni ooyo in koro wene joma vijende, ka ng'ato kijana matin nyise ni ooyo in sani pok oromo. Inyalo nyiswa ni leadership makoro iyudo kapod in rawera niri, ang'o minyalo nyiso oganda mamoko mabende neni magin rawere kaka in?
Adang'er nyiso vijende matindo ama rawere ka an. Leadership ok en about age. Leadership en about which mang'ato nigo ama gimi nyalo timo. Nikech ing'eyo, kana ya campaign, ne nitie jogo mane owacho na mano kijana matin, onge gimo nyalo timo. Lakini gimaduong' nang'iso gi, in terms of age, anyalo bedo natin. But in terms of delivering substance machiwo, it's much far better than age mamara. Koro daer ng'iso rowere ma matindo, ka ineyo ni in gi gimo minyalo offer community mi ay. Go for it and believe in yourself. Bed gi jingo in iwuon. Kech the moment ma ibedo gulworo moro nikech hiki tin, then okinyal dhi mabor.
Kaka county mabendo sekalo the People's Assembly motion, manyiso ni recognize loch kata telo mar migosi Raila Amolo Odinga, inyalo wacho nang'o ne piny mar Kenya? Oganda obed kod twak koso kweth mar NASA dhi nyime kod chama migosi Raila Amolo Odinga muma?
Jeff, ing'eyo tarik 8 dwe mar 8 Raila Amolo Odinga noyombo maber. Kane wadhi e doho, ne ok wadhi e doho ne wadwa no wadoge yiero. Ne wadhi e doho ne lendo mane IBC olando go Uhuru Kenyatta ne en lendo mok nikare, nikech kolingana kaka ne chik, kaka ne ombulo go Raila Amolo Odinga noyombo. Emomiyo kane wabet piny, yiero ne koto wacho ni wadoge yiero. Lakini pap mane oketnwa mar yiero ne ok en pap maber. IBC no kotimo gik mane koto wacho. Emomiyo tarik 26 no kwadhi e yiero. Bang' mano ne wabet piny kaka jo NASA, mwaneno na ang'o mwanyalo timo nikech Raila Amolo Odinga noyombo. Kanye makoro the People's Assembly no bire. Tarik 30 ma en dweni, wadhi chamo muma kotelnwa gi Raila Amolo Odinga kaka ker mar the People's Assembly, kaka ker ma Kenya manoyier tarik 8 dwe mar 8.
Ker ma Kenya koso ker mar the People's Assembly?
Ker ma Kenya.
Ker ma Kenya.
Ker ma Kenya, nikech nogone kura gi ji te tarik 8 dwe mar 8.
To mar tarik 8 ni eridong nokethi?
Nokethi, Jeff.
Lakini, en gima own.
Nokethi ni yiero noko time yo makare. Ok noketh results mane otimka. Results dodong kaka ne gintie cha.
Noketh mana ni yiero noko time.
Yiero noko time yo makare. Lakini results to mag tarik 8 ema wadhi chamo go muma tarik
30. Wach ni mogik ne oganda ma jo North Kenya.
Erokamano ne jo North Kenya. An kaka ung'eya kaki denda ni chogo nyale. Tarik 8 dwe mar 8 nogona kura gi ji 11,190 out of 14,000. Mano ranyisi ni ji te nogeno kuoma, to an gima daher nyiso ni geno manugeno kuoma tarik 8 no ok adhi let you down. Adhi tiyo kodu karachiel mondo mi wane ni wagero North Kenya kaka joka ng'ato. Maduong' awinjo nitie kana campaign nitie singo mana singo na abokelo tingi. Program no nitie to kuom sani tiyo gi county government. Wan gi tingni ma county government okelo tingni ariyo within Ugenya sub county. Tinga ka tinga ichulo siling 1,200. Mano mana mar puro pa eka. Gima daher na ka time endelea abotemo mondo mi ariyo mwan go gi kariwo gumeka mambe abokelo mondo mi wanene jowa mang'eny oyudo kaka nyalo puro mayot, nikech ariyo ni en for the entire constituency. koro seche moko nitie joma nyalo dwa tiyo kode to gine nono ok ginyayude. Abotemo matek mondo mi within North Ugenya be akele tinga moro. Mar ariyo be
dwa kelo ne tingi ni adi?
Kaber waibo chako gachiel for now, but with time within the 5 years kanya sayo telonwa wabo bido kata gangwen ama beach moko.
Erokamano Fred. Wagoni erokamano dunga nyakuwa mchopa chiel kachiel e TV mar Lulwe. Kama hindi na mtiro mar kuku mar wach koda na Jeff Olumbaka. Kwa chakwa luongi, tageno ni burido tulo mondo mibi mwono mwakwa koroganda wa kaweche mbende wacho na miopek jo uganya winjo. Gino weche gweko magsomo, weche gweko magangima, kachiel kod weche gweko magpi. Kwa uke Lulwe TV an Jeff Olumbaka, uritu. Masana.